na maame bi yɛ adwuma na adwuma na wɔyɛ no adwuma ne kɔɔ fam ne sikasɛm ayɛ den ama no nti wɔyɛ sɛ wɔbɛkɔ n'adamfo bi hɔ n'adamfo agye ne di paa ɔne na ne kɔba ɔbɛkɔ ne hɔ no akɔpɛ bɛsia kakra na wɔde abɛhyɛ ne business no mu nti wɔkɔ n'adamfo no hɔ ɛne n'adamfo no maa no 20,000 Ghana ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ ɛda no a waka kyerɛ no no saa da ne so yɛa womfa no sika mmere no ɛna ɔso yɛ wate aseɛ mna ɔde sika ne kɔɔyɛ nti mmerɛ ne so yɛ a ɛnka wɔ sɛ ɔde sika no brɛ wamfa sika no ama ne sika ne nso sɛ wɔ sɛ ɔde kɔma no nti n'adamfo no akɔ no hɔ ka kyerɛ no sɛ ɔfa no sika ma no na ɔka kyerɛ no sɛ sika no wɔnya mu 5,000 ɛna adamfo no kaa sɛ daabi wɔnte aseɛ ɔmfa no nyinaa nka homa no ɛtinadamfo no ɛkyini yɛ a sɛ ɔpɛbɛsia no bi ɔpɛbɛsia sɔso no kɔde akoma adamfo no kɔs sɛnea adamfo no buafo no biribia bɛtumi asi nti ɛdidi mu a wɔanya sika no bi ansɔ so na business no nso ayɛ basaa nti ɛdidi mu a na asɛm no ɛkɔ wie court nti ɔ mu a na ɛde maame no kɔtom yɛde no kɔ prison sɛ ɔde ka ɛman bi wɔ german afe biara sɛ ɔba ghana ayɛ a na ɔkɔ prisons kɔyɛ adɔyɛ ɔtotɔ nneɛma kɔma prisoners no nti dako bi man ne kɔɔ ghana na ɔkɔɔ prison hɔ no baabi a maame no wɔ no ɔkɔɔyɛ a ɔde adɔyɛ a ɔde kɔɔyɛ no ɛkɔɔyɛ no ɛman no ɛbɛsesa nneɛma no akɔ no ɔhu wo man na ɔbusa prison officer no sɛ na maame yɛfrɛ ne sɛ ɔse ɔbuo ne din kyerɛ no ɔbusa sɛ nadeɛ na ɛde ne baɛ na so wɔde obi ka ɛna ɛde nabaa nti german bɔga no man no ɔdi asɛm no akyi a ɛtwie aka no mmeayi woman no firi prison hɔ ɛna ɔde no kɔɔ fie anso hɔ a adom bi bɛbɔ adom bi so man no abɛpɛ woman no wɔaware no wɔware no no nso ansi hɔ a o awurade sɛ bie kwan foforɔ bi saa ma woman no man ne saa yɛ no nkrataa ɛde ne kɔ german ɛne maame no wɔ german abɔnten so wei no ɛyɛ divin ovin ne kuro wɔ a yɛma abu so awurade nyankopɔn antwia ne ka no ama ne kɛkɛ o ɔtwii aka no ma ne wieɛ no wɔasa ma no waleɛ ɔwaleyɛ wieɛ no nso anso hɔ a wɔsa kɔ abukyire sɛne nyankopɔn yɛ n'adeɛ ɛboa abansifoɔ no ato atwe no ɛho bɛba mfasoɔ da bi na obi bɛbusa no sɛ na adɛn nti na nnipa bebree na wɔ prison hɔ nanso ɔno nko ara na man no ɛyi ne firi prison hɔ ɛsiane sɛ na it was grace time na ɛyɛ adommerɛ adommerɛ no ɛso ana aso wo mmerɛ no so ana aso nyankopɔn de mmerɛ no na na ɛyɛ n'adwuma nti sɛ mmerɛ no so ana aso no one can change this time ɛyɛ nyankopɔn na ayɛ saa wɔbie kwan bi ato hɔnom obie kwan to hɔ ma nnipa biara nti wo mmerɛ no so ana aso no one can change this time me nua bɛma ahwɛ me ɛtɔ da na ɛyɛ wo sɛ wo nko ana ho kyerɛ wo ɛtɔ da na ɛyɛ wo sɛ abrabɔ no si ɛtɔ da na ɛyɛ wo sɛ wonya nyamesom ɛtɔ da na ɛyɛ wo sɛ anidasoɔ biara nni hɔ ma wo twɛn nyankopɔn anim mmerɛ pɛ mu no ɔbɛyi wo boafo ama wo nea wokɔ mu nyina nyankopɔn anim o nti yɛnka nkyerɛ ɔho sɛ woyɛ nnipahunu bi kɛkɛ ɛnka nkyerɛ ɔho sɛ anidasoɔ nni hɔ ma wo mama ɛster boɔnwom bi ɔ se ɛsan na ato wo ɛno nkyerɛ sɛ nyankopɔn apa wo dadwene no ɔhaw no ayɛ bebree ɛno nkyerɛ sɛ nyankopɔn apa wo koraa n'ani wɔ ho na n'ani ko ho na ne botae ne sɛ ɛbɛwie wɔ yie nti kyerɛ ho so na woanka nsɛm bɔne biara ɛnka nkyerɛ ho so woayɛ late ɛwɔ abrabɔ mu ɛnka nkyerɛ sɛ ɔna fofoɔ nyinaa asan ho abrabɔ mu ɛnka nkyerɛ ho sɛ ɛbɛhia wo daadaa bi biribiara mu no it happens for a reason everything happen for a reason deɛ si bia nyankopɔn nim nti yɛnya abotere ɛwɔ abrabɔ yi mu na yɛnsom nyankopɔn yɛmfa yɛho nto ne so yɛntwɛn n'anim na ɔbɛyɛ ama yɛ deɛ ɔkɔfo kaa no onim sɛ nka kaa no bɛnya accident nkwankɔfo deɛ ɔma n'adamfo bɛtena ne fie no sɛ nka onim sɛ n'adamfo bɛma nawale ayɛ basaa ɛnka ɔma n'adamfo no ambɛtena fie hɔ koraa nti everything happen for a reason deɛ wokɔ mu nyinaa no ɛnka wo so nyagyedie sɛ nyankopɔn ɔbɛyɛ ama wo sɛnea nyankopɔn ayɛ ama yɛ nua bɛɛ ɔbɛyɛ ama wo nso from pleasing to German. Obiara te a ɔnte aseɛ asɛm wɔ obiara te a ɔnte aseɛ but the impossible is possible when the grace of God is at work. Sɛ Awurade nyankopɔn mmerɛ ne soma wo a Mrs. Gift was saying, "Oto ne bua sisiye na aye fefefe." Inti di nzi Awurade chene ni si bia. Omana che, oma wo hawa na kawusu. Emele ni su yenti ya. Semele ni swa Awurade beye di ebro wosu. Semele ni swa Awurade beye wudajuni efle wosu. Semele ni swa Awurade beye uhawa ne efle wosu. Semele ni swa wure befi uhawa. Ese anse nyakopɔ nya ade ba kopama wo o ye ade a wo ye ni mienu mienu ye ni miensa miensa se ne beya ebe boro wo so ne beya dance die no mo mo pɛ o sɛ yɔ mo mo pɛ wo ye o mo nyɛ ho sɛ you nyakopɔ na aye o sɛ at the right time ano you will not give the testimony but the grace of God shall testify adom na de ne ho beba nipa na be di adom ne ho adanse ye ntie kan che ho that's why you're late in life. God have time for everyone. To umlen so an aso. Me bom pa ye se enche kula. Nyo dia tu nyanku poin wabaya mao. Awale sem, inkrata sem. Akwentu umun sem. Sika sem. Ejuma sem, school sem. Nyo dia tu nyanku poin imbia onye mao. Onye unfli musuom. Nonfa unkun shirem. Onye unfli esaymu. Nonfa unkun shirem. Onye unfli abusunya pangmu. Nonfa unkun shirem. Se wabusunya mu se. Ensan mon kwa ni wom. So we've been wale da, so we've been to kwa da, so we've been we school da. And I'm a catcher or say, so we need to deal with Radima. Obe paho. Obe signing in our home. If you dear be on Besumbia, a self idiot, but boning in Atra, oh yes, Christo dim. Need to deal with Radim, O BBM. Nyako could drill BBM, Obe Ginyako pon a dear. A dear was a wassail, Shannon Swanna san, a dear was a woman. And it's so be near GD. Ewe urade mu. Binyako kudru ewe urade mu. Inti minyo abami ya bema. Fahutu nyako ponso no nebe ya ma. Wabrabu lenye se ya da. Nejidie ewe urade mu. Osi asime ya na wa she. Ama unye bi. Mwadi ya she no hongkran. Aya nebe bli yifle. Mibu isamu se Mr. Jerry. Miti miya downloadu videos no. You are free to download. The message is for you. Message na ya wadi ya. Miti miya downloadu. Miti miya she. Nyamin shirao. Nyamin kanho. We are most soon for Mr. Jerry. God bless you all.